Ikigo kijejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kiramenyesha ingene cabonye igikorwa cy'abamenyesha makuru kijanye no gushikiriza amakuru yerekeye itunganywa ry'amatora yo kuwa 20 rusama uyu mwaka. Amezi makenya imbere y'uko amatora nyezi natunganywa bariyemeje gukorera mu runani nkuko bimaze igihe bigenda mu gihe cy'amatora mu Burundi. Bamaze kuganira n'abasanzwe bakorana nk'ubushikiranganji ujejwe kumenyesha makuru n'ibinyamakuru eka mbere n'ikigo kijejwe kugenzura ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi, baremeranije ko ibinyamakuru bizokorera mu runani mu gihe cyo gutangura imyiyamamazo no ku munsi w'amatora nyezina. Ibikorwa byo kwiyamamaza navyo ni byarashikirijwe n'ibinyamakuru, ariko kimwe kimwe cyose ukwacu bivanye n'uburyo n'umwanya byari bifise. Imbere y'uko amatora aba, ikigo kijeje kugenzura ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa cyari cyasabye ko ibinyamakuru by'igihugu biha umwanya ku rugero rumwe abiyamamaza ngo bashikirize imigabo n'imigambi yabo. Twarasabye kandi ko ibinyamakuru by'abigenga navyo nyene vyoterera muri ico gikorwa cyo gufasha abiyamamaza gushikiriza imigambi yabo. Uko vyateguwe niko vyagenze. Abanyamakuru bashika 340 baserukira ibinyamakuru 49 barakoreye hamwe mu gushikiriza amakuru ajyanye n'ingene imyiyamamazo yatanguye, hamwe rero n'ingene amatora yagenze, ndetse baranamenyesha ibiharuro vya mbere vy'infata kibanza vyavuye muri ayo matora. Ico gikorwa bakaba bagikoranye ubuhinga n'umwitwarariko bishimishije ku buryo mwese mwashoboye kuronka amakuru akwiye kandi ateguwe neza. Mu gihe c'imyiyamamazo, ibinyamakuru vyakoze kimwe cyose ukwaco bivanye n'uburyo n'umwanya byari bifise nk'uko duheje kubishikiriza. Ariko uko biri kose, ababikeneye barashoboye gukurikirana neza ingene imyiyamamazo iri kwiragenda babifashijwemo n'ivyo binyamakuru nyene. Ku bijanye no gushikiriza imigabo n'imigambi y'abiyamamaza, ibinyamakuru vy'igihugu vyaratanze umwanya ungana n'iminota 12 abavyifuje bakaba barashoboye gukoresha ako kanya mu gushikiriza imigambi borangurira bene gihugu mu gihe baramutse batowe. Mu ijoro ryo kuwa 20 rusama nabukeye bwaho, abamenyeshamakuru bahurikiye mu runani ntibaryamye naho bari barushe. Biriwe barakora, barara barakora, bongera birirwa barakora mu ntumbero yo kumenyesha ingene amatora ariko aragenda n'ibiharuro mfata kibanza by'intangamarara byayavuyemo. Kubera uko kwitanga, kubera uwo mwete n'ubwira abamenyeshamakuru bakoranye, Abarundi n'amakungu barashoboye kumenya ingene amatora ariko aragenda. Babaye rero ijisho eka mbere n'ugutwi vyo wese yifuza kuronka amakuru ajanye n'ico gikorwa gihambaye ku gihugu. Ibikorwa vyaranguwe mu nteguro y'amatora vyarafashije bimwe biboneka mu kumenyesha abenegihugu ingene atunganijwe, ikirangaminsi cayo, inyifato yobaranga nko kwirinda imvugo ibe urwanko canke iteranya. Kubera ivyo bikorwa vy'iteka vyaranze urunani rw'abamenyeshamakuru, ikigo kijejwe gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru kogwa cagira gifate akanya ngo gikengurukire bimwe bivuye ku mutima abarongoye ibinyamakuru vyakoreye mu runani hamwe n'abamenyeshamakuru bari bagenywe ngo barangure ico gikorwa. Barerekanye ubugira kandi ko bazi umwuga wabo n'umutima wo gushira imbere ineza ya bose. Tubasavye ko bobandanye gutyo kuko amatora ntararangira, kandi kiringo c'inyuma y'amatora kirasaba abamenyeshamakuru kuguma bamenyesha ingene ibikurikira amatora biriko biragenda. uwo koba karaciyemwo kuko umuntu wese ashobora kwihenda turamusavye ko hanyuma yogerageza gukora neza gusumba uko biri kose amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru n'ubuhinga bujanye nawo nivyo vyonyene vyobabera ishimikiro mu kurangiza ikigo kijejwe gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi cagomba gikengurukire abo bose bagize ico bafashije twovuga nka leta n'inzego zikomoka ko umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora ku kugene bakoranye neza n'abamenyesha makuru ku rubuga hamwe rero n'abashigikiye ihiganwa ry'abamenyesha makuru mu gushikiriza amakuru n'ibiganiro byafashije gusumba ibindi kugira ngo amatora agende neza